Yo, boom! It's your boy, King Ginger, cream de la cream. But some demand, you mabuyu, mabonu, you thasen. Who put your man, saba fokasane, be poshu chwala. Welcome to another exciting episode of Niya Tembana. Couple switching phones, mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa. And we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi, and King Ginger, cream de la cream. Futhi wenza show. Tell it to you, Pagazi. Hey, yo, Mzanzi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king, Mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with you as a protection. Walk up behind the camera. The Zoom Zoom Master. Oh, yeah. Izwa imithandazo yabantwana bakho yehlisa umoya wakho wempumelelo izwa imithandazo yabantwana bakho yehlisa umoya wempumelelo nkosi siyelela Lo mufebe sizobulela Nkosi sizokulwa Lo mufebe Youngstana Imthandazo Cups are the small put cups zozo zozo Alkakarai you know the K1 master. Sizwe, we love what you chotted there, bruh. Mtunzi, Sinawe, we love you. Song of the year.
Here's why you meet and also yava. Yazi lengo mitingu pusi, man. Izo busi futa uwoza futa ye Ngeke futa Ngenzele utu put cup zo Busa we call
Mtape ngasibiza
Ngenzele utu mtape put cup zo mtape mesibiza Numpani ustano Ya Ngabangu tuilite
Tine ngom
Iti izwa imitanda zo ya mantu anabako Yeshisu moya wako we mpumelelo Izwa imitanda zo ya mantu anabako Kosi
Sigelela
Sigelela Sigelela Ausigelela
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 Kosi
Izwa imithando zabantwana bakho
Nkosi sikelela
Cela utshela wakhe asiyise kuma couples
Wakhe Please take us kubantu ababili abajolayo
Hey yo boom It's your boy King Ginger Cream de la Cream Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala Welcome to another exciting episode of Niya Tembana na Couple switching phones mtanami We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV Bafuna ukuthela itswayi phakathi
Kima ngandile?
Andile, andile ngomunye umfana nje mistake
Sanibona. Hi guys. Njani mfethu? Shoshona nathi na vetcela nje ukukhuluma nani mfethu yabo. Sisam right?
Ngiyakubonga.
Angkren. Grazie ngizanga lana khona. Ngibalekela ukuthi abantu bayadlula ngalana endleleni yabo. Yeah. My brother, mina igama lami nguJinja mfethu yabo. Ngihamba nobhuti bami lana so ngicela uze ngapha nawe sisi. Cela uze ngapha khona. Yeah. Ngihamba nobhuti bami lana mfethu. Shuthe ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini. Ngabe niyathandana?
Yeah.
Oh, okay. Cela nje ukubuza a few questions bese ngiyanika Costina siya ngapha vele phezulu ngapha sesibuya khona ngapha yabo. Uba nigama lefethu?
Ulindo.
Ulindo. Ah, salute ukwazi Lindo. Njayani Mlindoro? Yeah, mama zobani gama?
Nizam.
Nizam. Ah, ngijabule ukwazi. Zama kuphi ekhaya kha kha. Oh, some Pete. Pete, Pete is there. Pete, I'm a respect in him, Kungu Ndlovu. I love you so much, guys. You know the story. So, Siswam, send us guys and Tanana, no brothers.
So, Nyanga, Nyanga.
Nyanga.
Yeah.
How mamas? So, Nyanga, Nyanga. What's in it and I'm willing?
Tanda won't get you, but we are.
Yeah. Pete, guys.
Yeah, not soon, Pan.
Ah, power to that. When I'm a brother, what's in it and I'm going to work?
My brother, my nickname. Yabo mangingakubalela kwani nje ngaze lisho ni dang marina ngemthatha
ningaze lisho nikuvukelela kusasa oh hayi ndaya kuningi njayami so mfethu mfisa ukwazi kuwena mhlawumbe ine scale of 100 ungathi umuntu wakho umthemba kangakanani njengoba kukuningi umthanda ngakho
90%
90% wena usithemba kangakanani
100%
100% yeah how njayami thank you mlindoro so mfethu ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kamuntu wakho akekho uyena kuphela uyena i phakathi lakho yazi le mpahla zamzam ine scale of 100 ungathi umthemba kangakanani mfowethu
hayi ngimthemba ngokuphelele impela nje yena
ngokuphelele South Africa that means 100% wena usithemba kangakanani sisi
nami ngiyazithemba
ngokuphelele SA once again ngokuphelele 100% ingabe ukhona yena umfana othandana naye uphinde ulale naye eceleni or mhlawumbe nje ukuququdayo ngaphandle kama my brother
cha ke kumunye
yazi bengitsuzothi yebo bhuti wami ukhona ngokuphelele
akekho
akekho
yeah
all right umthandi mfowethu le
ngiyamthanda ibhala
ya ngicela umtshele ukuthi uyamthanda umuphe nehaki and then ngizokwazi ukuthi ngivale nami ngintedele
You will never know. Maybe it's the last hug.
Yeah, she's on the line. Yeah. No, before I'm tell you, I'm going to send you like two loyalty tests. A loyalty test to apply with switching phones for 60 seconds. When you're going to talk to you for 60 seconds, you can go to WhatsApp, Facebook, and Instagram, place and I'm going to put you on the phone. I'm going to put you on the phone.
Yeah, I'm going to put you on the phone.
I'm going to put you on the phone. Sister, I'm going to put you on the phone. Let's phone.
Kodwa iPetro siyaphela.
Sizokushatshela Musa, cela uze ngapha. Aw. Kanti indaba sister.
Lutho.
Aw, ngingena lapha nendawo futhi. King change your cream de la cream dona seconds. Soqala ngefoni ka brothers. Yile. Yile. Ngiyacela ivule. Sterinda bathandaza manje.
Angithandaza. Khathala.
Ya WhatsApp. Yeah. Now search. Yeah. All right, mase ngithi type uzothypa lapha. All right guys. Yabo nje manje type la, type la. Mavile igama lakho ngitshela, mavile igama lezi ngiyifebe ngijoyela. All right. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis. Type la puthi I love you. Abakushayela ini kabi?
Hayi cha, yebo ngishide.
Vela wena lapha. Bhala uthi ngiyakuthanda. Did it? Tap it to sex. Because of what you're going to do.
I'm going to do it.
Fuck it, emoji.
Yeah.
You're praying to all of them.
I'm
going to do it. Ndenazo uphephana lapho ngoba uvela kuyo yonke indawo. Cha lohlekelo luthando. Turn it come outside.
Sasayini.
Futhi ngidlala u Facebook. Nalokho kunye ukudlala lokho kunye. Delete lapho ufaka i-heart yodwa.
Ebo. Hola.
Uzizwe njani ukubona ukuthi le ndoda ithanda wena?
I'm fed ngijabule ngifutshela manje.
Uyamfila.
Okhulu.
Usheshise. Eh. Uyo konje uyaziyo. Impahla enkulu. WhatsApp, ngena kuyo now. Yeah, la ku-search. mase ngisaphu zothaphela ku search makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezibili abanye sinayi la ungitshele ne. Take your time, my brother. All right, guys, we are on WhatsApp right now and we are about to tap the trendies. Tap and I put him get tanda. Much time down, seven than I want to be a private cop. Uban, Uban, Kuruman. Sabel.
Uban, Sabel.
I love lawyers from Nag.
Why in America and Nag?
You understand now, but courage, I want to follow a super.
Oh, yeah, soup.
Ngikubelungkhohlisa nje uma
nithi ngicela okay uthi singamnaki ngicela uthi ayiphuthe sex sibone ukuthi uzovela emsabelo kulimqinisa
hey Petra phela yazi kuye umfundi le
uyavela usabela udla umuntu wakho ke vethu ilokho ebengifuna ukukutshela khona that's why nginimisile usabela uphepha umuntu wakho
zama mfethu yazi wayenza into ebuhlungu kanje enhlizweni yami mfethu
hey ne yabo wena
hayibo 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 Hayibo.
Uba mnaka.
Wesama.
Ngamnaka kakhulu. Uyasiqhatha, uyasiqhatha. Kwanda kulaphi izinto ezikhulunywe
futhi. Wena mfethu usazoqhubeka nithanda nalo nje ngoba umbono ukuthi uphinda adliwe lomfana lo.
Eh mana, mana, mana.
Khulu umchaza ke, chaza nangu.
Yabo lapha ifoni iyazi nayo izinto ze internet.
Chaza.
Internet ayi teni.
Usazoqhubeka nomuntu ongaxoliswa lokho ethi internet. At least ke belisebenzisa ikondom.
Ngilalela, ngingabusemlalela.
Ukuthi achaze ibhutwana.
Right
ngale ngibonile ngeright.
Usukumbamba sesa.
Ngalokho ngeright. Yabo. Nganelisekile.
Ntshele mfethu uma samfuni.
Sing right bhutwana. Izama.
Ngilalela yena emfasikhathe side kanje.
Ngibonile la.
Unga musukumlalela.
Enzeni, enzeni, enzeni.
Mana.
Enzeni.
Yes, you understand it to the internet.
Kanti internet yenzani? Internet iyamhlanganise. Internet iyenza yonke lento eniyenzayo. Iyona ethenza namanyala lawo, eh? Eh? Wena zamona ngabe uyaxolisa.
Ngabe akunje na kube
eh. Ngifake indabeni zakho mina.
Yazi.
Ngihlangana nje nendaba zakho. Awutham, it's impethu ngivele ngindedela ngifuna ukundisturba ngathi mina ngindidisile. Uma uthi niyaqhubeka uyahamba naye, qhubekani. Uma ufuthi uyamshiya mshiyela nasa sambi nawe.
Awazi phela bethu umshaya like sabe sokho mana pen. Awazi sabe sokho. Siyaleni uhambo lwethu.
Hayi bo. Wesama wena. Ngiphayizeli mina yazi. Yabona wena ukube be Eh ngijabula kwani yabona mfana mkube ngiyintombazane ngabe ngiyaqhumisa yezwa ngabe ngigakhaza ngeimpama manje ho nangu zama silinda abanye futhi la silinda abanye soqeda ngani king changer cream than a cream than a second indlovu asinyakazi la abantu baningi la It's Bibili King, it's going bananas. Love you so much, Mzansi. We will keep grinding for you, we will keep cooking for you all the time. Means a lot, my friends. So thank you for subscribing in this number one channel. And thank you for following me on Instagram at KingChanger_SA. I love you, Mzansi. Wake, do the right thing, brother. Take me home.
It's your boy King Ginger Cream de la Cream Intwana yase Kings bathu mtimandi umabuyo ubambe olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple switching phones mtanami We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi
Kimangandile
Andile ngomunye umfana nje mistake